kwabaye ukubandanya ivyari ku ntwaro ya nkuru nziza. Ni ukuvuga kubuza bimwe biboneka abamenyeshamakuru, ibimenyeshamakuru gukora umwuga wabo mu mwidegemvyo. Ivyari vyugawe kuri Perezida Nkurunziza, ivyitwa ko byuguruwe bihagazwe ku izosi na CNC n'abandi bayobozi bose, iperereza, igipolisi, reka mbere n'abarongoye ama administration ruguru, mu gihe umunyamamenyeshamakuru agiye gukora akazi kiwe, baba bari ku mugongo wiwe, baba bari kuramuburabuza. Abapolisi ejo bundi batse kunyuruza umumenyeshamakuru wo muri kimenyeshamakuru iwacu. Ibimenyeshamakuru bibiri mu byari byaturiwe bikugarwa kuri nkuru nziza, n'ubu biracyari uko. Abishe Nkezabahizi Christophe, umutambukanyi wiwe, utwana dutatu babasanze muhira mu nzu iwabo, bakabicira imbere y'umuryango basohoye. N'ubu nta nkurikizi yabaye, kandi bizwi neza abariko barakorera muri icyo gice icyo gihe. Abanyuruje Bigirimana Jean ntihanaboneke ibisigarira byiwe. Nta cyabaye kuri intwaro ya Ndayishimiye. Abaciriwe imanza zo gufungwa bagaherayo bamenyeshamakuru bagera indwi. Ni uko nyine abamenyeshamakuru bagera ijana bahunze igihugu, nta kintu na kimwe cyakozwe kugira bashobore kugaruka. Cyo kimwe n'abandi Barundi benshi bishwe, bangajwe, banyazwe, abafunzwe bitavayo. Abamenyeshamakuru babandanyije bafungwa kugira bagire uko iterabwoba. Floriane n'ubu aracyafunzwe, uyu wundi aheruka gufungwa nawo umukenyezi Menga. Burundi busigaye buri bwabaye specialist gufunga abamenyeshamakuru b'abakenyezi. CNC nayo iri ngaho kugira nayo nyine ibandanye ibuza abamenyeshamakuru gukora. Nta sinerji kiba batabanje gutanga ibyo bashaka gukorera ko muri CNC ngo yemeze cyangwa ihakane. Urumva nta cyahindutse kwabaye kubandanya iterabwoba, gucinyiza, kugirira nabi umenyeshamakuru wese cyangwa bicuze wese ko adakora uko bifuza ko akora.